Just got this brand new tenor saxophone, and I'm gonna be playing Seven Nation Army. This is the sheet music. Don't ask why it's labeled. I did that like when I was just starting to play alto.
Da 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 da